Thank you. Makumbo anodada nechido chake nechipo chake chakapiwa hazvinei kuti akapiwa makumbo mashoma asi makumbo mashoma vatotadza muchemberezi kanzi inini ndatadza kuti apa ndisikuzunzika ati ndachallengewa nemukomanoyo vabvisa mazana remadhora vakataiwa mukomana ngaatambe ngaaenderere mberi hanzi kushaya zvangu enadini yakawanda ndamupa mukomanoyo zvinotendwa